Nsonda ndikuyankhani ndineyo viyene yanu ndamva kale kuti munatumiza ndiyo tinki yabwera ku group FA ukuku Nsonda choyambira funa ndikuuzeni mutu anasomagwira ntchito mankhwala anakuzunguzani mutu wani mulomo oyimirirawo ngati mbewa mwezwa mbewa yasiswiri makuto tuwawo ngati paudala mwamva anankhuma amini awujeni Nsonda ino ndino achisiru mwamva nzeru mulibe abambwenu mankhwala anakuzunguzani mutu abambwenu mwamva ino ndino achitsiru mukana kuti yatizunguzana ndipo sanati madalati mu what do you mean ino ndinu ujeni mwana ino ndinu mwana abambo pusa ngati inu muli wayu kuonda ngati sungu ya kumanda achitsiru inu anthu osayamika inu anthu oipa inu muzikhala soka mpaka na kalekale anthu otembereredwa inu mwamva iwe Nsonda ndiuyendewe ndipo sairekeze ukhaleso kutali ndi otembereredwa asoka iwe unazola phulusa thupi lako lonse wamva iwe mbuzi ya munthu Nsonda wamva tifuna ndikuyankhe ndineyo nzeru ulibe ndi vyene kumene abale vyene mene muntumize Nsonda muntumizire impeze vyene ndikupemphani Nsonda ndifuna ndikuuze iwe ndiwe chisiru cha munthu kumbukira amene kwa nenawo anakutola ukudwala anakutola nda ukana kuti adwa wadwala soka ya misipenga kuti kupitisa uchipatala iwe iwe mbuzi nayo wapo ndege anakukweza kuja ne APM ndege mbuzi ya munthu iwe tamutumizani vyene imene Nsonda ndikufuna Nsonda ndikufuna apo bindi pase namba yake mbuzi ya munthu iwe Nsonda wamva iwe ulibe nzeru wamva ulibe nzeru Nsonda ulibe nzeru ndi otembereredwa ndipo dzakhala choncho mpaka na kale kale wamva basi ngani kuti anakuchoka mati mukupanga zobozo zokukira sakuchosena zikuyanganani njoka ikulowa nyumba mwanu njoka ifuna ukulumani mungamango yana njoka basi mpaka naikumenya kuona naizungulia kuti kale kusuka bedi inu muzingo iyanganira timatenga chinhu kuikankha ituluke ipite kunja ikaendelea kukhala malo oyenda kukhala izikapanga zake zo njokayo uko abambo ipa ntima ino mulomo wa utali kutua nkhope kuzawa mafuta simukubiriwira mumakhamuli mbu tamutumizani Nsonda ndikufuna Nsonda ayo uzawa mafuta makhamuli mbu tupirosa mva mafuta alabamba chisiru inu nzeru mulibe kupusa mulomo imirirawo
atamaliza kuyankhula munthu wa mmayiyo Mr. Ken Nsonda anatulukira ndipo tamverani
atsogo ndivomerezane nanu kuti muonekedwe ine ndiye PM ine ndikuone kwa nkulu mwina kwa masimuzi wa chifukwa mutenge mapicture la kala ya PM asanakele president kuti amuoneka bwanji simu kudziwa kuti ndini osadziwa kuti kukapita ku state president chilichonse chimakhala cha ulere kusamba machita kusambisa zovala machita kukuveka kudya machita kukujesa muonekedwe amachita kukupanga embamu kaya munamvapo zokuti embamu kaya amachita kukukonza amakujudula ndi aliyense amene amapita ku state house ngati president amasintha chifukwa chilichonse chimakhala cha ulere ndiye mukamati ati kayi kaya APM apa ndinu zoona tikusiyana nangene nakhala ku state president ngati iwo takhala ku state president zaka 8 kudya zaulere zaka 8 kusambisidwa zaka 8 kufekedwa zaka 8 kujidulidwa zaka 8 kuchidodwa imbamu zaka 8 ine zosezo nalibe mwayi lero ntakhala ndi mwayi wopita ku state house mundu onaleswa akandijudua ndikaoneka ngati kampakete chifukwa ku state house amajudua amachita imbamu kwina kundivomeza nanu mukuti zaka ndini zaka 64 ndikuti tili remote kuti akafika munthu zaka 75 kapena 8 azipita ndiye kuti naso nzipita pa zaka 64 ndiye kuti tichosetu ndiye kuti tikuganiza mofanana ndibwereze atsogo zina zito samango tsegula kukamwa kuyankhula muzanyozesa anthu muzizo kuti mukuyankhula nawe amadziwa zambiri kuposa inu amene mukungutsegula kukamwa chifukuti mufuna kutsegula kukamwa ndibwereze kachitatu zonadi ine ndiye pimu mtandika apa ine ndioneka wankuru chifukwa sinakhalepo state president wa dziko chifukwa state house kuja amajudula amakusambisa amakujesa amakuveka chilichonse ncha ulere palibe wechimozo lomalipira kuchipatala kwa ulere ndi mzono kuti aliyense amene apita ku state house amajudulidwa mutenge zipikitala zakale za APM asanakhale president ndi mutenge chaini kale sanakhale wandale ndi mtenge chipicha cha sopano cha PM ali president ndi muzielekeze abwana muzanyozesa anthu kuti muzanyozesa anthu muzatokosa mavu musazambireso muzani zikopa.